Namhlanje ke sizochinja ezi equations sizinikwe izilandelayo sizise kwi slope intercept form ugqiba kwethu sizizobe kwi coordinate plane A1 enye. Kumbula ke kwezi video besizenzile i slope intercept form lelihlobo linje uy is equal to umx plus b. Apo um emele into i slope ub umele into y intercept. Into esifuna uyenza ke namhlanje sifuna utshintsha ezi equations sizinikiweyo sizise kwelu hlobo uy is equal to mx plus c. Sizoqala ke ngumgca wethu wokuqala uline A. Uline A ibhalwe ngo 4x plus 2y is equal to negative 8. Into esinoyenza ke ngoku xa sifuna into yokuqala esinoyenza xa sifuna islope intercept form yethu kuba sithini sisuse u 4x macala. Loo nto ithetha ukuthi siminus u 4x kwicala lasekhohlo nakwicala lasekunene. Kweli cala lasekhohlo yabona 4x minus u 4x izoba ngubani, izoba ngu-0 sishiyeke no 2y. Kwicala lasekunene u negative 8 no negative 4x abafani. Loo nto ithetha ukuthi sizoshiyeka nabani no negative 4x minus 8. Ke ngoku into eyahlukileyo kwislope intercept form nale nto siyifumeneyo ngoku ngubani, kukho u-2 phambi ko-1 kodwa kwislope intercept form funeka kungabikho bani, angabikho 2 lato. Singamsusa kanjani kanene lato? Singamsusa ngokuba sidivide ngo-2 macala omabini, sohlulahlule ke ngesixhosa ngo-2 macala omabini. U-2y simohlulahlule ngo-2 kushiyeka bani u-y. U-negative 4x simahlulehlule kabini kushiyeka bani u-negative 2x. U-negative 8 simahlulehlule kabini naye kushiyeka bani u-negative 4. Yabona ke ngoku mfundi into esiyifumeneyo iyafana nelahlobo silixelayo isixelileyo pha phezulu. Ngoku i-equation yethu ikwi-slope intercept form into eshiyekileyo ngokuthini kuyizoba. U-negative 4 ke siyamazi uba yintoni, zi-y intercept. U-negative 2 abe yintoni, abe si-slope. I-y intercept kanene kulapho kungquzulana khona umgca wethu lo sizama umzoba ne-y axis. Masizobe ke le point ingu-0 is 2 negative 2 kuba siyazi ku-y intercept u-0 ngubani, u-x u-0. Sebenze ke ngoku i-slope sethu esi ukuzama ukuthini ukuzoba umgca. Islope sethu ngu-negative 2. Loo nto ithetha ukuthi uba uya ngasekunene kanye uzokwehla kabini, uba uya ngasekunene kanye wehla kangaphi kabini, nazo ke point zethu ziyaphuma. Makhe sijonge xa sisiya ngasekhohlo kabini kanye sizokunyuka kangapi kabini. Negative khumbula uthi wethu u-negative, loo nto ithetha ukuthi xa usiya ngasekhohlo kanye unyuka kabini, xa usiya ngakhohlo kanye unyuka kabini. Singayidibanisa ke iipointi zethu ezi ziphumayo xa sisenza ngehlobo lethu lesilobo, xa sizidibanisa kuphuma ke lo mgca ngumgca A, line A ngokwesiNgesi. Phumile ke siyifumene into ebesiyifuna. Masigqithele ke kuline B. Kuline B ngu-4x is equal to negative 8. Eli hlobo lo line B angakuyi slope intercept form. Hayi, bonakala ingathi akanokwazi kuba akekho ubani u-y. Into esinoyenza ke apho kuve sisahlulahlule ngo-4, divide ngo-4 kutsho. Ngoba xa sidivida ngo-4 macala ekhohlo kuphuma bani? Kuphuma u-x, 4 bayakhanselishana. Ekunene kuphuma bani? U-negative 2. Londo itetu kuti, nomba sinaba uy angale lipi nani ux kuhlalebe engubanyen engu negative 2. Umta wetu kiongu x is equal to negative 2. Nomba unyuge kangangana niku y ux kuhlalebe engu negative 2. Yo lendo sinalo umta ke. Ubona yo na umta wetu unyuge. Straight again fundi. Siye ku line yetu yokugqibela u line C. U line C uyambona ngo 2y is equal to negative 8. I slope intercept form singayifumana up bonakala ngathi singasifumana kuba u y ukhona. Into sinoyenza ke kuve ku vele nje sidivide ngo 2 macala. So kuzele sibe no y yethu. U y ke ngokuzosheke ngibani eng negative 4 xa sidivide macala. Loo nto ithetha ukuthi noba u x angabani angangubani uy yenyohlale ngubani engu negative 4 ngoba ungaya ku 100 to x uy yenizohlala bani engu negative 4 islope intercept form nyani ke lekuba yafana noba endaweni ka ka m awujonge kla equation yethu u m wethu is equal to u 0 siyazi noba xa uphinda into ngo 0 kushika bani u 0 uy wethu ngoba negative 4 nanko kumca wethu sithini ba uy uhlale ngu negative 4 noba ux angangubani sizofumana umca oleleyo ke kanti khumbula pha kuphi besifumene umca omileyo ngoku sifumana umca omileleyo xa ngu y ux engekho benimini mnandi nabelusuku lakho.